masenze ke ngoku masithethe ngento kuthiwa zii-geometric sequences. Geometric sequences i-geometric sequences ke ngoku lelinye ihlobo le-sequences apho siqala nge kwinamba elithile kwinani elithile siphindaphinde eli nani nge-ratio ethile ufumana elilandelayo njalo njalo ngolu hlobo siphindaphinde u-a ngo-r sifumane u-a r ke ngoku impendulo engu-a r siye kwesithathu ke ngoku siphindaphinde u-a r ngo-r ngale fact kuthiwa i-common ratio ke ngoku ngo-r ke ngoku safumana bani u-a r squared imapho fana ibhale ngoyellow ofanayo ngotyheli ofanayo a r squared esithathu iza nge-a r cubed siqhubekeke siqhubeke siqhubeke njalo njalo unaphakade i-infinite geometric sequence ke ngoku le iqhubekeke unaphakade ke ngoku singakubonakalisa ngeentlobo ezininzi ke ngoku singakwazi uyibhala ngokwe-explicit form apho sibhala a of n siqala ku-n zikulu 1 yotsho ku-infinity with u-a sub n andithi sino-a sino-a r a r saba ngo-a a ophindophindwe nobani no-r ke ngo ngu-a ophindophindwe no-r qha u-r to the power 0 ke ngoku u-r to the power 0 ngu-1 ngu-a r to the power 1 ke ngolwa ngu-2lwana yesithathu item eyosine ibe ngu-3 njalo njalo ibonakala ingathi i-nth term ngu-r to the power n minus 1 n i-index yam ke ngoku liya basifuna esibini term sawuthi a r ophindophindwe 2 minus 1 a r to the power 1 ngu-a r to the power 1 kuyibonakalisa ke nge-explicit way ngendlela e-explicit ke ngoku xa ufuna uyibonisa nge-recursive ke ngoku sithi a n siqala ku-n power 1 n is equal 1 siyotsho ku-infinity with u-a sub 1 is equal to a ke ngoku neyokuqala ke ngoku i-term ke iyo yonke laa term andithi u-r to the power 0 uzawuhlale ngu-1 ke izawuba ngu-a term yokuqala for n is equal to 1 hayi andidinga uyibhala kodwa leyo kodwa ndizayibhala hayi mandiyisuse mandiyisuse ndingayibhali izandibhidisa singakwazi ukuthi ngoku a sub n is equal to i-previous term i-term iphambi kwalena ilandelayo ophindwaphindwe no-r ke ngoku for n greater than equal to 2 le nto ithetha ukuthi sithathe i-term yokuqala yethu izawuba ngu-a ke ngoku a of 1 izawuba ngu-a ke ngoku izawuhlala ngu-a sithathe ngoku i-term elandelayo izawuba yile term iphambi kwale ilandelayo qa siyiphindaphinde ngala common ratio ingu-r ke ngoku masenze ke ngoku siqhubekeke ngezi-geometric sequences ke ngoku senze imizekelo embalwa mhlawumbi uba mhlawumbi sino-a sub n sika n is equal to 1 siyotsho ku-infinity unaphakade apho sino-a sub n equal to masithi mhlawumbi i-term yethu yokuqala basinike bathi masithi ngu-20 ke u-r wethu baye basinike elinani ke sizawuphindaphinda ngalo ezi terms sithi ngu-half ke ngoku 0.5 to the power n minus 1 besawufumana i-sequence enjani ngokusebenzisa le function okanye le formula engoku siyayazi ke ngoku suka apha i-term yethu yokuqala izawungubani sifaka ku-n is equal to 1 izawungu-20 ke ngoku i-term yethu yokuqala eyesibini sizawunyusa ngoku-n wethu izawungu-2 ke ngoku ube ngu-3 njalo 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 apho sawuphindaphinda i-term ngohaf ke ngoku 20 ophindaphinde nohaf izawungu-10 u-10 ophindaphinde no half 5 ophindaphindwe no-half imaya ke masibhale ngehlobo eliqhayizwa ngu-5 over 2 5 over 2 ophindaphindwe 0.5 izawuba ngu-5 over 4 siqhubekeke siqhubekeke unaphakade ke ngoku i-infinite series infinite sequence ke ngoku leya mandindibonise enye ngoyi-sequence omnye umzekelo mhlawumbi masithi mhlawumbi sino-1 two sibe no three ay six mhlawumbi masibhale u-six sibe naye no sayenza bani masibe no-24 singaya naku-120 ke ngoku iqhubekeke kunaphakade njalo njalo. I-geometric sequence na le nto le sequence masibone uba kuqhubeka ntoni ngoku kusuka ku-1 yotsho ku-2 siye saphindaphinda i-time yokuqala ngo-2 suka ku-2 yotsho ku-6 siphindaphinde u-2 ngo-3 andithi suka ku-6 yotsho ku-24 siye saphindaphinda u-6 ngo-4 siye samphindaphinda ngo-4 ke ngoku-6 safika ku-24 siphindaphinda asiphindaphindi ngenani elifanayo nge-ratio efanayo njengaye le sequence phaa ngaphezulu siphindaphinda nge-ratio engafaniyo ngoku loo nto ibangele le nto ayiyonke ngoku i-geometric sequence. Sizayibhala kanjani ke ngoku? Singayibhala ngolu hlobo, singathi mhlawumbi A yoqala i-term, eyesibini izawuba ngu-2 ophindwaphindwe no-A, eyesithathu i-term izawuba ngu-2 bani ngu-3 ophindwaphindwe nale term yesibini, 3 ophindwaphindwe no-2 kunye no-A. Eyosine item izaba ngu-4 times term yesithathu ibe ngu-4 times 3 times 2 ophindwaphindwe no-A ke ngoku iqhubekeke njalo njalo ke ngoku. Lena ngoku sequence singayibhala kanjani? Singakwazi uyibhala explicitly ke ngoku ngolu hlobo. Le sequence uyibona emazantsi singayikwazi uyibhala explicitly. Asikwazi uyibhala ibe yi-geometric sequence kodwa sayibhala explicitly. Sibhale into yokuba with a sub n equal to a sub n eyosine ngu-4 phindaphindwa 3 phindaphindwa no-2 kunye no-a. Basijonga lena ngaphezulu yona ku-1 yokuqala. Singayenza njani? Sawuthi ngu-1 2 phindaphindwa no-1 ngu-3 phindaphindwa no-2 phindaphindwa no-1 izawuba ngu-4 phindaphindwa no-3 phindaphindwa no-2 phindaphindwa no-1 njalo njalo. Ngoku u-a sub n ke ngoku uzawubangela ngobe yile nto kuthiwa i-factorial n factorial ke ngoku n factorial. I-factorial ke ngoku iyafanele niyijonga uba yintoni ke ngoku kwezi vidiyo zam endingezazenza ngaphambili. Ayiyongo i-geometric sequence kodwa i-factorial ke ngoku sibhala ngokwe-factorial i-explicit ke ngoku sibhala i-explicit sequence ke ngoku. Singakwazi noyibhala ngoku le function ngehlobo le series ngehlobo le recursive sequence apho sabhala a sub n sithi sawuqala n is equal to 1 siyophela naphakade with a sub n sub 1 sorry a sub 1 izama ngu-1 andi-determinant yokuqala ngu-1 ugqiba kwethu a sub n elandelayo izawuba ngu-a sub n minus 1 lena i-previous term ke ngoku ophindaphindwe no-n ke ngoku izawubangela ngoloo nto i-term yesibini izawuba ile term yokuqala ephindaphindwe nala index ka-2 ke ngoku sifumane u-2 lelinye ihlobo lofumana obhala la sequence ngokwe-function ke ngoku leyo.